Inyubako twatanguye mu kwezi kwa kabiri 2016 hijya yeje mu kwezi kwa kabiri tariki 16 zohimbaza imyaka 5 heze turi ku kivi mugabo kandi ni nyubako yateza kwa yaheze mu 2020 bikoko byagiye bukebuke mugabo twifuza yuko mu kwezi kwindwi inyubako ihera nini ya cyane ibikorwa bisigaye ni inzu igira gatatu ni inzu zitatu ngira munazibona twaze yuko mu kwezi wa gatandatu twashobora kubirangiye kugira ngo bitegure kuzinjira mugabo dusabe imvukira zinta ya makamba mugira kavirigire gatoyi mu jibane bane kidogo tumarizie umukozi kuvuga ati je maze amezi atatu na yembwa ntibikenewe kandi turi twese duharura amaya tumwe inzoga tukeje mu kubiri amwe ze ngaha bigende neza twagobara duhamagarire umwe wese ibikorwa rero byahora bikogwa no kubwiza inshuro 10 bamwe bavuga amajambo bazovuga baruhe basaze bave ku isi bari abantu bamenye kuza baravuga amajambo umuntu yubakira ikintu iyi ngoro ngo sigura amahiri yava yavuye mu mfuki wawe bazovuge rero baruhe bamere imvi hama bakure basaze ibikorwa ni byinshi tugiye gutangura ngaha no mu Burundi bwose ubuhoho urumva ni mu Burundi bwose si makamba gusa ahari abakozi tuzokorana ahari binebwe tuzosunika byanse tubahebe tugenda hano mugaza amagara umwe wese gukora amako mu mpuzu umwese gukora ibizomuteza imbere bigateza imbere igihugu abuzi ko nabuzi kuza biwe bakazoronka nyene babaho neza mu gihugu giteye imbere ntihagire umuntu arira amaboko no mu miryango gwiza umwimbu nyashuro mu gihugu yaravuze ati tukeneye ko umunyagihugu wese aronka amafaranga ntaze yazubaha azobabwira ati kora isoko iriho igura kora isoko ikaza amana ibyo nabivuze nta mana muri iminsi naho urarasenga udakoze ntajuronga naho urumukirwa gute wisonzesha udakora shauri yako mugabo ukoze imana cyezagira nicyo gituma umwimbo w'ibigori nk'umwaka wigwije gatatu twahorana itoni irake zitatu n'inusu ubu hazoboneka umuriyoni w'itoni